Hello, 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 hello. Hello, ukururuna metendia leo mirani hapa. Nataka niona na wasanii wengine hapa bajiwa wanatesa hii area. Nataka nikutane na hao bajiwa watuweze. Kwa msanii wetu hapa kwanza, nataka tumsikize bila kabonga. Hapo tu mtaa hapa.